Thulasbabuke umfana waphansi le emzimkhulu kaMthwane isigodi bafowethu ngizonethulela umsebenzi wami wakulonyaka uThulasbabuke 2024 osihloko sithi into yethu kulomsebenzi bafowethu ngisebenze ngokukhulu ukuzimisela ngaqinisekisa ukuthi omunye nomunye uyayithola ingoma yakhe ezoyithola indawo enhlizweni yakhe so izocela bafowethu ningiphi ithuba nikwazi ukuthi ningilalele ikakhulukazi lapha kuma online stores ilapho uzotholakala khona umsebenzi. Ngicela abafowethu ningiseke kakhulu, ngisebenze nabantu engicabanga ukuthi basezingeni eliphezulu, abanje ngocela umusa umfukazi uma asebenza no JJ umfoka Mbuthuma ku keyboard, kwaba usongqongqo umfoka Khumalo lapha esiginqeni, khona lapha e-studio kwa Bryce. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ningibonise uthando ngokuthi nulalele kuma digital stores lomsebenzi. Ngiyathemba bafowethu ukuthi omunye nomunye uzoyithola ingoma eqondene naye. Ngicela ithuba bafowethu ningeseke isihloko sawo, sithi into yethu. Ngiyatholakala lapha kuma account anjengokuthi Thulasbabuke 1 ku TikTok, Thulasbabuke fans ku Facebook. Ngiyacela bafowethu ukuthi ningeseke ngayo yonke indlela. Isifiso sami ukuzibona umsebenzi wami ukukhula. Into engangikhulisa ke emculweni ukuthi ningiphi indlebe nami nikwazi ukuthi ningilalele kuma online stores. Ngiyathembisa ukuthi kukhulwe nizokuthola. Ngibonge bafowethu, niwadle kahle amaholide.
Ngoba ayekho umntu ongazazi ukuthi ufunani.